Hey, say your friend Mohanoma, and your bonny, a bed will be assay. Say Emritia, where we are from, Mona, Monsumotini, Abba, and near Baba Chicken, come on. Now, the tin in the teacher and say, Yanoma, Moshi, I am hanging on. Yeah, yeah, Emrantia, and Empenum for, and Mabawa, your band to my constituency. Now, it be a delegation, so. Say a friend Moba Hanoma, your friend Monomodin, come on, say, and Kofua, your watch a fan. Ewo banti mabatuwa omubabe tono nyamebuwa wechene numu. Na adia se empia ibe inu banti mano sunsu eba ye ya ye yeti mwemufuwa nonsuho. Enunti se enyemebi enkwe yewo abatuwa na ekwosu nuhuwa. Ewa si yesu ye friends and trefo. Na yedin se mtumo nimu. Ni yesu upe bibinsuwa kache nyankupuwa. Ena akagumfra memu. Se debe ya ebe famosu na empe nyumfuwa nonsuwa wo party nimu. Eni gane nina nonsu umayene. Umati yense mibi. Yo. Edi kan enche ena munyina mu tie ena mu hwe ye mu hu se eye general secretary of party we were adjusting code ya from form oba asantemam mu abeye press conference se eye mpp parliamentary elections na ye babeto ye mp fu aba na ye babeto no ye won hyehye ye a o ma ye edi ato ho de wo se wo ye ne de ni kwan se wo ye den wo ye na ya ye nhwe ha ma sese no sayenso ya amfa akwan bi so na ya ntimi ansi ne ma bi kwan a ya ntimi ansi ne ma bi kwan a ma anhwe ya na edi pinchin pinchin ana se o se ye bi ababa to na wo kina ebeko so obantmenim enu nti ye se mpanyifo ka no brofo mu se to be forewarned is to be forearmed enti ye ka kire mpanyifo prekope na so mu nso aye den o ma do mu ho so na de edi kan your general secretary Justin Pimpon could be a sentiment mwano. E idea o catch the MPP for and mpanyim for wa hanyina ne Ghana for nyina say MPP abato na yebeto no. Enya de say ombema ho kwan ama obi biara abase nipa say be ya enkwaye say obi foforo nso pe delegation na huom no ma di nkoma na ono nso nye den enhuom. Enu nti abri biara ye ba beto aba party crowde lorry fair eba edema delegates. Enti yenso bantima constituency enti ya yenya no waha ene se eye ye wura MP a osisi wo bantima constituency wa ye na adwen se nyamebo a efiri ahomachi no num ekọ no okọ baase delegates no na oduma kwa kogu asor dem ye Pentecost asor 9 Pentecost asor dem ewo bantima hanom na ye kan manate na mpanyimfo nso ate se enya ade a ye bepene sa ade no enya ade a ye bepene sa ade no mi sisu biem enya ade a ye bepene sa ade no efi se enipa nti ne hyehye mra na ye nhwe ema oba akofuo emfa na ho odin bi owo wa aban mu embunkam emfa so se de emre bi atwam omude ye yero chema boaje no mi sisu bi me se yampene ema oba akofu ahoden bi owo na ban mu onfa sa na hoden no emesisi obi enso oba antima constituency se de emre bi atwam omude ye yero chema boaje no na eyade a why na you say odomu kwa asori de mu ompokura na owi a osan do mu ekọ baabi na wakwa kọpeti ne de akeka ho amom party ne de hyehye aba so obe so ohia delegate say what time ehia enu nti na enempo ye ntimi nye campaign no ti awie campaign ye enso obi a wo say lorry fe bi a de ma delegates a at least ye wona akwa kwosi na china time ebeto aba no na emom so obe boaboa doma no edu makwotena bus mu do makwakwa hye baabi kuda de ye sa de no enya de a party no mra ne ye den epene so enu nso nti say party mpanyimfo say de ye ken se ombeti no maba ye mwade a ene mabekwo so totin e de ama ye nyina na asumbie nso aye den ababa ntima na emom se party mpanyimfo ni police mpanyimfo regional police command ne titiri ne commander aye ye wura bro akwa wone ne mpanyimfo nso ye besere omu so mo mu nye enhwe han eye ade asem a yaka ne nei omu nye ntem na omu tutu ho anamo party mpanyimfo nso a ewo national enye ntem tutu ho anamo etosu biom oba region mu hanso a party mpanyimfo wa region mu hanso omunso enye ntem no muntu hwa namon enye sa obi nka se body anyu o nemum obi nka se tudu nse nemum se se dia ye be di no jo
piao
etosu biem ye tosu mi no eyade a ye fra bi intimidation obrofo kasem se oba ba ntima constituency a ehunehuna ene ye mpene mawo ni we nsia ada na no we nsia wo ye ye be yu dia fri abom ye mount abani bi ne de ka ho no won se delegates ne bi eniu bi ya foforo enti sa na ye mani nya no eyade a eya no omu no still abebre na nso nye den enya omu ho ntiasye se de party ne hyehye ne sitie enti obitimi hunehuna obi a to the extent say obi wo crowd friend meeting so omra na ne mechi a on be so be na obeba because na MP aka che ne say okwa ye be yuwa fri abom eno nso ne yesende san ye de san kra towe e de ma party mpanyimfo on national and region ese enye oba akofo ena nana ne abrewa ena etosu biem ye mfa ni hanhane enko aprinkism afie because ne bakura no bekọ no na nani apotwa apotwa disiwo no enye bi nie ye rake na Agyapong onye obi ye de ehun ehun akọ ne fie ena etosu biem ne nua honorable Raphael lawyer Kwame Agyapong so ono so nya de ese obetimi de ehun ehun na yeden aba na kachi ye nso ayete aye na chita afọ bantima constituency fo aya ye ye adwene se ye pe Raphael Agyapong amu ababa bua bantima constituency mabunu ene mpanyimfo ne bantima mpuntu no enya de ese ye nso ye be pina masa intimidation ne nyina ene akoso ekwan bia so se MP ozi su nya akonya so ne delegacy sia saa so na ye Raphael Agyapong so akonya so betimi ne delegacy sia se party mpanyimfo etie sa ansem nso ene nso mu nhye ne nso maye de ato so miensa de ato so miensa eya de a ye MP osi so nso ofa kwati kwan bi se eye police na delegates ni bi wonu ma di police ni hunu mu oye se ya ba ba chew oni we kwesi aye je se eya de a abo delegates ni bi kura hu enu so nti Ghana police eye ye ru abroka ono de ye nim so odi ne hu ni pa nti e besere no se be ya na police fo onketo ano ogasa nchire mu na onye omu kasa chire se eye MPP ene enye abato yabato no nso aye eto no police e ba ho se omu be ma emra aye den aye ejuma na emu omu ma se omu ba be hunhun ni ba omu ma se omu be ye kai kai bia wo honom omu ba se omu be hwe in fact MPP kwa yabato kwa no eya na enye ntokwa NDC de na yesa MPP yabato ye asumbie na nsen aye to presidential munyina muhui bantima ekọ so totin eya asumbie kama kama ma ye to kanban no em aba no em obi atim ye ne fan na ba ne sen e na we de adru MP dia oba akofo eya ye ne ho champion dai eno ne ye ka che Ghana police se eno nso omuntu omuhofo nso ye police ni na se won nso obema ho kwan na obi de wadi se adwuma no nso a eno nso obehwe ne ye de atoso nine we di akoma delegates nso ye ba se delegates e fri enna kwakwesi wa china musa no ansa ne beto abana we delegates nsho madua ne die mu yie pa ye ba se delegates e fri enne ah kwakwesi wa china kosisi ye beto abana we no ye ba se bantima constituency delegates so obi ansho ne dua ne die mu yie pa na oya wo sika o de to wadua ne dada uti ufi e wudidi dada e mane nye na wo kyena obi akoma waduane bi na obedi no afi wo yam efie san afi beduru se okwakoto aba no na wo kyere wo na enu so nti wa nti mi akwakoto aba wo yesa wa ma yewura Raphael Agyapong ni vote aye den eso ate nti e be se delegate omu nche saa de we nso enso pa ye ka no na yewura mfi se delegate nso ye be sere wo mu ye ka no ye be se delegates se bantima constituency delegates and now nyame bo a wachina abato no omukwa akoto no eye fa ahudi aba
yes
nyame bo a wachina eye 27 January abato a MPP delegates wo bantima kwa akoto no eye abato a ye fre no fa ahudi abato nti wachina 27 eye Independence Day e wo bantima constituency
yes.
Na na abro mo beto aba no e de amayewura Raphael Agyapong no omutuma no wie ya no bantima constituency delegates ehun se omu ofa ho die mi sisu biem Say Bantama constituency delegates. Etu about the mayor Rafael, lawyer Rafael Kwame Agyapong. Omu hu sa abato no mato no. Omato e de amu fa ahunde.
Yes.
Omato abato e de ama obi a obepri enwuma e de abre omu.
Yes.
Omato aba e de ama obi a obepri mpuntuo e de ama omu.
Yes.
Omato aba e de ama obi a omunemuna omu.
Yes.
Omato aba ama obi a nakuma mutie. Omato aba ama obi a ode enkabom ne kro ye eba Bantama constituency. Se Bantama delegates nyame bo a ochina ahobrase ekwanso omuto aba ma lawyer Rafael Kwame Agyapong a eyade omato aba e de ama opanyi a obetimi adi omanim na ohunehuna omu se Bantama constituency delegates eto aba de mayura Rafael Kwame Agyapong a omato aba de ama obi a ose a oyo Bantama constituency delegates eto aba de mayura lawyer Rafael Kwame Agyapong a eyade omato aba e de ama obi a odi no kre se Bantama constituency delegates eto aba de mayura lawyer Rafael Kwame Agyapong a omato aba ma okukudufo se Bantama constituency delegates eto aba ma lawyer Rafael Kwame Agyapong a omato aba ama emranim ni emranse bedwa fi anya hwekura se se ye fre edin ni emranse bedwa mebwa na emranse bedwa fi na wonya lawyer na wo kwa mranmu akwa akwa se okwa emranse bedwa fi akwa se mranma wa na ze wa kwa ni die mebwa na se Bantama constituency delegates eto aba e de ma lawyer Rafael Kwame Agyapong o ma to aba ama obi a owo integrity so Bantama constituency delegates eto aba e de ma lawyer Rafael Agyapong a o ma to aba ama obi a opeperepere yo e wona di obi amu na ye ka no se Bantama constituency delegates eto aba ma lawyer Rafael Agyapong a o mu to aba ama obi a odi mpuntu bebe o ma ankasa abrabom o mu to aba ama obi a odi nsakyraye soronko ebebe o ma ankasa abrabom efise lawyer Rafael Agyapong o wi wa sebo se nyame bua na Bantama constituency delegates to abayina eyade a eye school sem delegates welfare Bantama mpuntuo Bantama kankro Bantama kro ye Bantama din na enne eyira no osa abami apegya mu biem
mugabe ko
se ye to aba e de ma lawyer Rafael Kwame Agyapong a agenda 111 hospital na Bantama constituency Yediye eye se ye ba be bo no wo ye be si no ampa me school mu wo no e be si ne ye ntimi mfa aso nye den e mo fo ne nso ba bia de e ko so no lawyer Rafael Agyapong se mu disa to me ne mana Bantama constituency nso agenda 111 hospital no e no nso ye be sha ase ti jama ba lawyer Rafael Kwame Agyapong se Bantama delegates to aba mana eya de a odi investors sonko beba ekuro ma no ma omo nso enwuma omo ba bebie no Bantama constituency no ese wani nense ka kire
yes
Royal Rafael Agyapong se se omo tu oba ma na ye wo delegates ni bi omo ye businessmen na omo nso omo hia sika e de aso omo nsene e de aye enwuma omo de atire omo nwuma omo de atire omo ahiem na omo tim de afa Bantama constituency e mabu no adwuma so mutu abama na eya de a obehwe se sa de no nso ebesi e de ama delegates a omunso ye business people yes ye wajadi fonso omunso ye delegates e wo Bantama constituency ano lawyer Rafael Agyapong se Bantama constituency delegates to abama na eya de a aban alone na no nso aban grant e no MPs bi jiji bi mo omunko ofo e mo omutimi de so omunsine ye adwuma na eya de ono nso obedi omanim na akwa akopri bi e de ama omudi ayo omadwuma friends of the media say from awiye e ma mo ba hanuma ye ntumi en ha mo bi na mo masem tia wo ye nti en ye de from ye da mase Kumasi online.